Wekeni uchawi mbali mkwa Can you give me money? Come to me.